suka limaphepha sikali khomeletela swilo loko hi naswona ntumbulu
atindoda
na yo palusha na vavona vavona na vati khoma rihlaya he
I want to know what to pick up, positive mama, yeah.